Kia ora, my name is Shana, and during isolation...
Kia ora, my name is Leisha, and during isolation I'm...
Kia ora, my name is Jordan, and during isolation...
Hello, my name is Hirara, and during this isolation...
Kia ora, whānau, my name is
tēnei,
and during this isolation...
Kia ora, whānau, during my isolation...
My name is Talia, and during isolation...
Kia ora, my name is Tova, and during this isolation...
A tēnā koutou kei taku iwi a Ngāti Toa, ko i hāropa te tōku ingoa a ko au te te o ngā pau whakahaere o ngā hui rangatahi o ngā wānanga reo o Ngāti Toa. A te rei anō te manako e noho hāneanea ana koutou ki a koutou ngā kainga a i tēnei o ngā wā pieranuku i tēnei o ngā rāhui. A i whakaruhi ake nei e te ohu kai ako, kia whakaritea te tei whakātūranga, a i whakātū nei ngā mahi a ngā rangatahi, me tā rātou ngana ki te whakakī te wā o tēnei o ngā rāhui. The power core of the hui rangatahi thought of an idea to make a video to show the whānau at home what the rangatahi have been up to keep busy, and that if they have any messages to relay on, that they may do so. Mai te hui rangatahi ki a koutou kei te kāinga. Mai!
Kia ora, my name is Leisha, and during isolation I'm keeping myself busy by sleeping, eating, playing on my phone, playing a bit of the PlayStation, and yeah, that's about it. Nō reira, mai te hui rangatahi ki a koutou, mauri ora.
Hello, my name is Hirara, and during this isolation, I've been keeping busy by doing my mahi kainga and also been reading this book called Tātukapia.
Kia
ora,
my name is Kiriata, and during this isolation, I've been finishing off my science assignment and working on my grocery modules, so I can get paid, jerk.
True, whānau, during my isolation I've been doing a bit of cooking today and I've been learning how to do some new tau paraparu. Wish me luck!
Nō reira, mai te oranga tahi ki a koutou, mauri ora!
Tēnā rā tātou e te whānau, ko te tūmanako e noho haumaru ana koutou a e noho ana ki te kāinga e tiaki pai ana i o koutou whānau. Ko te ua tōrikiriki Solomon tēnei, e noho anau ki ngā rekereke o te maungata pua taranaki. A typical day for me in quarantine is reading, researching and writing. Although we have kind of stopped, I've still got assignments to finish and a tohu to complete. He mihi tēnei no te huinga rangatahi o Ngāti Toa.
Kia ora, my name is Talia, and during isolation I have been keeping busy by
Kia ora, my name is Shana, and during isolation I've been keeping myself busy by mostly babysitting my sisters. We've been keeping everyone busy recently, but other than that I like to bake a lot of sweets or like try new recipes, then I'll just go chill watching TikToks or like chill with my family, or we'll just watch movies or go on little walks just to like get out every once in a while. But nō reira, mai te hui rangatahi ki a koutou, mauri ora.
Kia ora, my name is Tova. During this isolation I've just been keeping myself busy by spending time with my whānau and just finding my, tapping into my in a whānau space. And to all the rangatahi out there that are struggling with this isolation, heads up, it's a couple more weeks, be over soon, so, you know, all the best for you all.
Kia ora whānau, I gotta say happy during this quarantine time, and was really hoping that we could do hui, but till we can meet you guys again, stay safe, stay happy, and stay indoors.
Kia ora, my name is Jordan, and during isolation I've been keeping busy by watching anime, practicing poi, eating, scrolling through my TikTok. You should follow me on TikTok. Also, as deputy head girl of Aotea College, I, along with my fellow head students, created a COVID-19 awareness video for my school. Nō reira, mai te hui rangatahi ki a koutou. Mauri ora.
Kia ora whānau, ko Kaolai Ahau. E noho ana au ki te whānau o tētahi, ki porero anei. He paku kōrero tēnei, e whāna ki aku mahi i tēnei wā rāhui. Tuatahi, ko te noho te kainga.
Stay inside, save lives!
Tuarua, ko te kai, ko te tunu kai hoki. Tuatoru, ko te tūtuki pai i aku mahi, hei whānga i a hau me tōku tāne. Atu i tērā, ko te moi. Ko te moi, ko te moi. Ko te manakoia e no haumaru ai koutou katoa e tēnei wā e no hoki koutou ki te kainga.
Special care, haumaru te nono, stay safe.